Ugenda kundi la wanga batte batte la ulaa. don't know.